Kua tau atu ngā waiwai reona ki te whanganui a tara mō tā rātou tukinga nui tuarua ki te kapa o pango. A te rā horoi, he oi mua mai I te rā ka tūtaki atu rātou ki te hau kāinga ngā toa o te whakataetai ngai o ko wai atu e ngā haua whiowhio. E ai ki ngā whakamārama a Tamati Rimene-Sproat e tū atu e ngā opango toko whā kua whakawātea hea ki te tākaro, he tokorua Māori ka whai wāhi atu ki te aruaru rai ona.
Iti te matakahi, pangāia ki te tōtara, pakaru ai.
About 10 times bigger than Rotorua, but especially packed out, so I think the boys are slowly to feel that wairua.
He tokorua Māori kua tau tapatia ki te arahi I ngā hauā whiowhio, I te tukinga nui tai oreore ki ngā raiona, ko te toairua tahuri o rangi ki te tūranga pautoko, ko o Tere Black, ki te tūranga topatahi. Hei tā te kaiako he kōwhiringa e whakanui ana I te ringaraupā.
It's a really good opportunity for them to make a mark going forward to the quarterfinals that we have, because in the big games that we've got coming up, they'll want to show us coaches and the management that what they can do in a big game like this. So we've got a lot of confidence in those two players.
I kōwhiria te tokorua nei e Colin Cooper ki te kapa ōpango Māori ki Rotorua. Engari, auare ake, nā whai anō e hikaka mo tēnei tukinga kōtuku rerengatahi.
And you give them limited opportunity with each other, so I definitely know he's excited for this occasion and to get amongst us fans and the community. Hopefully both of us can make this community proud and bring back the Hurricanes we're playing.
Kua tau tapatia te torekai huruhuru a ke marā haueti parapara ki te pai hihiri, mo tāna ke mu tuatahi ki te poraka haua whiowhio. I whai wāhi atu hoki te teiho ngā pāhake, I tākoro ki ngā raiona he tekau mārua tau ki muri. Ko wai atu ko Corey Jane.
It would have been a while ago since he played, so maybe you can't remember that much.
He's probably in the twilight of his career, and he'd be first to admit that. But he still makes a big contribution, and he'll be, we're all pleased that he's made selection for this game tomorrow night.
Me te manako ia mā kōwhai mā pango, ka tutuki pai ngā mahi, Tamati Rimene-Sproat, te karere.